mwaragize rusansuma y'amamoto hamwe n'amakinga adatwara abantu n'ibintu aca amahera ariko afasha abantu kwiyunguruza mbega ubwo rusansuma rwavuyemo iki hazokurikira iki ikindi kibazo kijanye n'ivyo nyene uno munsi turavye imyidogo abagendesha amabajaji n'amapikipiki bagiye barashikiriza nta mugambi wo kubongerereza ikibanza bakoreramwo mwoba muri yumvira
kubijanye n'amapikipiki n'amakinga yari yabujijwe ngo ikibanza gitoyi cyo mu gisagara cha Bujumbura kugishikamwo hanyuma hakaba ari abasavye yuko kubera izo ngendeshwa zabo zidakoreshwa mu vy'urudandazwa mu bintu vy'ama kurondera amafaranga ko benshi bazikoresha mu kwinonora imitsi baba bafite nk'ingwara bagwaye canke mu tundi dukogwa canke arizo maguru yabo bakoresha mu kugendagenda harabwiyeho umugwi wiga ikibazo cabo hanyuma icegeranyo ca mbere werekanye vyabonetse ko harimo ibintu vyinshi vyo kwanza kwitonderwa kuko twasanze ari nyinshi cyane mbere zinasumba ni zari zitwa ko zikora ivyo bintu zari mu ibarabara imbere yo kujya ngingo ifatwa zarenga ibihumbi hafi 17 ico gihe muca mumva namwebwe muziravye izikoreshwa ivyo navuze muca mubona yuko atari izo zose nico gituma hace hashigwaho ubundi mugwi kugira ngo urabe neza koko abo basaba ivyo kwingendeshwa zabo zibazi koko bazikore ariyo maguru yabo cangwa ari zo bakoresha mu kwinonora imitsi uwo mugwi wa kabiri nawo waragiyeho ariko nawo nyene wasubiye ku gusanga ibiharuro ari vyinshi cyane aha rero mbere tukaba twaraciye tuboneraho n'ubusuma bukomeye bwabaye kuko abantu benshi bari baguze imodoka bazitirira ko arizo gukora utwo tuntu tubaye abaye zimwe bavuga ko arizo gutemberamwo canke gukora utuntu tw'iwabo mu gifaransa bita affaire promenade mugabo bazigura zitwa gutyo baca bazihinduramo izo gutwara abantu n'ibintu kandi muzi yuko amafaranga bazaba gaca bariha muri mu kigega ca leta amakori n'amatagisi acaba iyo bavuze ko atarizo gutwara abantu n'ibintu barihishije acaba makeya cyane nukuvuga ko baziguze bavuga yuko atarizo gutwara abantu n'ibintu baca bariha ayo makeya cyane mugabo bariko baratwara abantu n'ibintu ahubwo twibaza yuko bazonakurikiranwa bakabanza bagasubiza leta amafaranga batayirishe muri ico kiringo cose kuko baramaze kubonwa muri uwo rusasuma twagize izo modoka zage izo ngendeshwa zage kuba nyinshi cyane kubera twasanze abahora batwara abantu n'ibintu bose baciye bazizana bavuga yuko ari izo bari baguze kugira ngo batemberemo nico gituma rero ubu ikiriko kirakogwa bafatiye kuri ico cegeranyo ca kabiri bariko bararaba neza ingendeshwa ariyo imwe kuyindi bamenye ivyayo hanyuma ingingo zibereze ziheze zice zifatwa uwo bazosanga ariyo maguru yiwe uwo bazosanga yari yandikiwe n'umuganga wakategereza kugira ko kwinonora imitsi bazoheza barabe yuko bomoronderera ahantu ibibanza ashobora gutemberamo hanyuma abo bandi nabo bace bakwegera ko ivyabo nabo nyene bafatirwa ingingo zibereye ikibazo cyo kongereza hari habujijwe gushikwa uno munsi irya ngingo ifatwa mwese mwarabibonye ko yagarukanye amahoro n'umutekano ico rero kongereza kuhagabanya murumva yuko coba kije gusubiza inyuma iyo nyungu y'amahoro n'umutekano yabonetse.